Hey, malume sana, wabuke kudiniwe uvelaphi?
Hey Miranda, ndikuxelela ndisuke eclinic. Iwesi uba akuhoywa nohoywa kwezi clinic.
Uyabona ke mna ke sana, ndohluka nakudala nento edibene neeclinics. Ngoku ndiphole apha entloko ndibhatala ilitsha health works mna lo, ndiyakuxelela sana.
Make sithi ke ngoku mhlawumbi ndiyafuna uyibhatala le litsha health works uthetha ngayo inoba yimalini. Ngoba kaloku ziyadura iinto ezinogqirha phakathi.
Hayi kanti uyabona ilitsha health works icingelana nabantu ubhatala nje i-350 qha ngenyanga and guess what kula 350 kune-6 months bhuti apho uxilongwa khona ngoogqirha. Jonga sana, mna ndithetha ngezifo ezahlukeneyo, izifo ezenziwa luxinzelelo legazi, high blood pressure ngelamakhumsha. Uyabona ke malume, i-high blood pressure ayinazo iimpawu ezivakalayo, like awuva buhlungu xa unayo, but ekugqibeleni iyabulala bhuti. Yenza izifo ezifana ne-heart failure, kidney failure, i-strokes nezinye nezinye. He, and uyazi apho kunini namadoda? He, ibulala kulo mhlaba ungezantsi. Uthi uyathi ekamreni awusakwazi nobuza impilo, kunzima. So funeke ukhawuleze udibane nelitsha health works kangoku se-eli mntasekhaya. Ndiyakuxelela, buza mna, yho! Up to date ngezinto wena.
Hayi man, uyazi xa ungumntu oyikhathalela impilo yakho awungeke uhlulwe i-350 ngenyanga. Nojonga Miranda man, ndinika inamba zabo ndibafowunele.